Akiwewe, message alone. Niki massage your heart. Nakupenda juu, umekuwa nami through thick and thin, sasa nina everything. You and me, see. Kwa mola nilini, down on one knee. Nikakupisha ring, see.